Mēnā ka kāwanatanga a Reipa, ka whakapau rātou I te 38 miliona tāra ki te reo irirangi o Aotearoa. Kia tūai taua reo irirangi, hei pou whakapāho ki runga I ngā tūā papa maha. Hei tā te kaiarahi I a Reipa, Jacinda Ardern, e tika ana kia tautokohia te reo irirangi o Aotearoa. Kia hāngai tonu ai ōna a huatanga ki ngā ia oma o te wā I roto I te ao pāpāho. Ko tētahi wahanga nui o taua pūtea nui, ka haere ki te kaupapa RNZ Plus. He kaupapa e aruaru ana I ngā tauira pāpāho o Tarawāhi.
I think it's incredibly important that we maintain investigative, true investigative journalism in New Zealand, to hold ourselves to account, to tell New Zealand stories, and to make sure we have a robust democracy. That's the foundations for a robust democracy.
Hei tā Ardern, e kore a Reipa e raweke I ngā whakahaere ki te reo tātaki o Aotearoa.